Father, we worship you. We glorify you, our God. Mwaliibe la mwelesa. Worship you.
Mwaliibe la Yahweh,
Antu ya
Shiva ni webo webo.
Mwaliibe la Yahweh.
Chitwe mambo safya manika ni webo.
Mwaliibe la Yahweh.
Takwa wana umbi winga wangai webo.